Hello? Niko kwa ndege na kupigia tukiland. Kwani uniamini? Fika basi ongea na ya hostess.
Hello.
God have mercy upon us.
Yeah, aunt Kawangole in 390 degrees will be landing in Korogosho within few minutes.
Umeamini sasa?